Bata ku jela ku nga give up. Hold on, nkarhi u ta fika. Va tlhela va ku byela ku ri vutomi i vhilwa ra jika. Lowu nga twisisi va kombisa hi Sara lo a ri mika. But the longer you wait, u za u twa ngeti vo khrika. The more you grow is the more it's hard to believe. Especially loko ri va tshama ku byela ku se a receive. Xin'wana na xin'wana u xi endlaku you're going to achieve. But loko u kula fips are easy to perceive. Xo tala i xitumbelelani lwa gugulaka ye a kumaka xihundla. Jenya success vangani va yi fambaka straight. Ku fumiwa deviously un'wana un'wana panda yeah headplate. Va ri loko lunga misaveni u ta dya late. Longa tharia ta hanya hi van'wana u vule James Guevara ni ku byela va ri pecesi a yi se tshama yi tirha ene yi nge pfuki tirhini ko va fasad va nge ku byele xihundla vana me a ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.
A ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni leyi.
That is no truth.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.
Like there is no truth in this earth. It's full of lies. Lava ku jajaka hi vo va endlaka ku tlula we. Ku tumberiwa hi smile va endla ngeti va nice. Va fluent when it comes to what they want and when they entice. Va ba serious ximombeni ta believer manipulation. Endla swa kahle va pretenda va congratulations. A kana ntiyiso misaveni hinkwaswo i scam. A wu nge ni jeli kerek. Tin'wani se i business leswi endliwaku le ndzeni. Tin'wani se innocence un'wana un'wana u tiphandela u endla yehe kereke. Ku tirhisiwa bible in a form yo endla male and vanhu vo tala madomu. Bible yi vule kahle on Matthew chapter 7 verse 15 beware of false prophets. Vanhu va blind to see vona ku un'wana un'wana u tirhela their own pockets. A ni ri xikwembu xihani cause na pfumela mara a ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.
A ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni leyi.
That is no truth.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.
A ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni leyi.
Xo chavisa misaveni ntiyiso no face a reality. Ku tumberiwa swilo leswi swi cincaka diginate. Van'wani va dzaha just because they want to hide from the truth. Ni nga tivi ku loko va hete ku dzaha ntiyiso wa famba ku na ntiyiso. Futhi loko swi ta emarhandzwini munhu wa ku byela ku wa ku rhandza ku wa swi tiva ku swi ta hela sangwini. Hi lo ni vonaka kha micatini hi next year so next month to meet up. The biggest enemies mo hembelana kekere micato. You never carry to peace. A ku na ntiyiso van'wani va ku rhandza xijisi va ri u nga tshembi munhu meniri u nga tshembi nchumu mati. Masweke fish, fish leyi humaku matini. Give your crust to God, there is no truth in the deal. Loko nga ntwanga redziwela va nga kusuhi hi vo va lala va wena. Hanya ukha swi tiva ku ni seta ku na ntiyiso. U ta hanya u karhi vika cause if not you'll be hurt when you find out the truth.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.
A ku na ntiyiso.
No truth a ku na ntiyiso misaveni leyi.
That is no truth.
No truth a ku na ntiyiso misaveni.